nyawo lomshelele olondo Israel akazela kalala andiyena uyangifihle emancebe nakhe yazi ungifihle uzungaboni ngisho ubono bami because yena uThixo ophilayo hallelujah kokuyithoko khulu ngibulisa inceku zikaNkulunkulu zonke eyikhona kule ndawo hallelujah ngiyakusekhaya ke mina mina ngisekhaya azinani hallelujah ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane osindisa impilo yami hallelujah and wathi makayisindisa wangipha direction hallelujah because sometimes wonke umuntu angasho athi usindisiwe but angabi nayo i-direction ukuthi umbizele uNkulunkulu kodwa wathi makayisindisa impilo yami wangipha direction anginamahloni bazalwane anginamahloni mangibona ngigida anginamahloni ngakhetha empilweni yami ukumkhonza uNkulunkulu nginganakwesaba and I choose ukumworshipa ngi-free angeke ungithole noma ngithatha ungibeke phi ngiyixoxe ngoba le nto iyavuka ngaphakathi kumina le nto engayemukela ifana nembewu emilayo ethi ngamili veza iy'thelo so uma angabe iy'thelo seyivelile noma kanjani abantu bafuna ukudla halleluya halleluya kubulisa abantu abasha ngiyabathanda abantu abasha bazalwane because nami ngimusa halleluya ngibonga ivangeli engafundiswa lona uma lithi izwi lenkosi khulisa umntwana ngendlela eyiyo okuzothi uma sakhulile angasuki kuyo yazi ukuthi abazali bami mabalifaka ivangeli ngangile mama ngihlala emhlosheni halleluya ngifunda ngihlala emishini halleluya ngalesa sikhathi nganga-understand halleluya nganga-understand ukuthi benzani empilweni yami kodwa ekuhambeni kwendlela ngayizwa le nto iqubuka ngaphakathi kimi because izwi kankulunkulu makathena libuyele emuva lilambatha nembala libuyele lingakwenzanga umsebenzi ngiye nilizwe liqubuka lisebenza impilo yami each and every day halleluya angithandi ukungena ngiphuma ngiyabulisana ngethiwa engiphakamile kuthi ngibulisa abazalwane abazalwane ngiyanithanda enhlizweni yami ngihlale nihlezi kakhulu and njalo ngiye ngitshele okunganami lona ngithi njalo uma ngifike la kunento engiyifundayo halleluya I'm one person who observative ngiya-observe izinto and ngifunde halleluya ngiyayi-allow impilo yami ukuthi ifunde halleluya so nje bazalwane ngibona ukuthi kimina ningumzali halleluya njalo uma ngila ngiyafunda uNkulunkulu angibusise
halleluya halleluya siyabonga ubufakazi kubaba Masango igama lenkosi malibonge siyabonga futhi ubufakazi kusesi wa sister halleluya siyabonga kakhulu bazalwane kuyinto enhle angeke ngithandaze bazalwane siyabonga nkosi ukuthi uNkulunkulu nasemini babantwana bakho baphakamisa udumo nobukhulu bakho baba ukuthi uJehova uNkulunkulu uqhubeke ubagcine ubalonde baba uhlale ngakubo njalo siyabonga uNkulunkulu omuhle ukuthi uJehova ongakithi njalo nelihle igama lomfelo wethu uJesu Kristu amen and amen haleluya haleluya sihamba sonke bazalwane unjenjenjenje kwenza ubani
wenza uJesu
anginizwa kahle bazalwane unjenjenjenje kwenza ubani sezwini bazalwane ningakayitholi le ndaba ukuthi kunjenje nje kwenzabani ngifuna ukuthi masizawuvulela izwi nibe nazi le mqondweni wenu kube clear ukuthi njengoba sihamba nje siba umsindo singemi sikhuluma kwenza uJesu sikhuluma lesi stop siba umsindo siya editator sometimes kodwa ngoba kwenza ubani bazalwane sihlale emndenini bahamba ngale ndlela sihamba ne-opposite side kuba kwenza ubani sifuna sendlule ngoba kwenza ubani bazalwane sigijima nje asesabi lutho noma sesizibona izinto zenzeka emabandleni asesabi ngoba siyazi ukuthi kunjenjenje kwenza ubani asithuswa nje izinto ey'ncane angiqale phansi sihambe lapha kunjenjenjenje kwenza ubani ngafundiswa kahle ukuthi uma kukhona abantu uNkulunkulu babeke ezingeni nje ngathi phezulu wenyanga Ngifuna ukuthi na uthathe izinga wenzele ukuthi yabona nje ukuthi recorder nje overcome kahle ngoba ngifuna nami ngiphume TV. Namhlanje emini mazalwane ngiye ngathola kancane sino bavakasha bethu ukuthi hayi ngizakhuphula izinga lami ngoba ngiyathanda ukuthi bangithande la. Banginake nje. Banginthande, banginake. Igama leNkosi Malibongwe. Sibuse kakhulu bazalwane. Unkulunkulu muhle. Empilweni yethu igama leNkosi Malibongwe. Igama leNkosi Malibongwe. Praise the Lord. Siza ezweni ke bazalwane isikhathi manje it's 5 to 11. Igama leNkosi Malibongwe. Angazi namhlanje kunento nje ela. Ngiyacela bazalwane sikuhlabelele lapho umhlabeleli. Othi njongo yami ukumkhonza uJesu. Nako konke nginakho. Igama leNkosi Malibongwe. Bese sukumisa ubaba ukuthelezi baba lapha ekhaya eze ngaphambili igama leNkosi Malibongwe ngoba sesizayo ezweni ke bazalwane kubaleka kakhulu ukuthulisa yonke imoya uthulise nabo konke athi mhlabele ithula wazi ukuthi nguThixo uthulise konke uyazi ukuthi kunesimo sokuthi empilweni uma seuyezini kube nama disturbance la emoyeni wakho uSathane ukwenza ngamabomu ukuthi ungathola ukudlizwe ngoba uma sewudlizwe izwi liyaphilisa anicela bahlabeleli babo ngihlabelele umhlabeleli bese sonke siyasuka bese ubaba uthelezi ushenge sokalisa uza ngaphambili igama leNkosi Malibongwe sizothola izwi leNkosi emini igama leNkosi Malibongwe ngiyacela umhlabeleli lo lomhlabeleli othi njongo yabe sibandla sisuka lonke lemangazini bese niyahlabela bazalwane uvule nje indebe zomlomo wakho uthi njongo yakho ngumkhonzi uNkulunkulu bese inceka uNkulunkulu egcotshiwe namhle emini idedele loNkulunkulu akubekile enhlizweni nasezindebeni zayo igama leNkosi Malibongwe awumhlabeleli lo
Jesu Kristu ubaba umtimande ngekho siyazocela uxolo sibingelele ku bobaba bonke sibingelele omama nasebandleni lonke haleluya haleluya
amen
praise Jesus sizo ya ezweni lenkosi kodwa ngayi mistake siyazweni lenkosi yakhuluma le. Oh. Siyabonga ke bazalwane kakhulu. Siphakathi kwethu uNkulunkulu angasithwenzani ngale plaza simazana. Inenge nje into ezenzeka kunasi siqinti nasi. Noma ke kunayi ibizayini iplot. ziningi zenzeka kule plot len. Kodwa ke asizazi ngelinye ilanga siyozazi. Hallelujah. Siyozazi ngelinye ilanga impendulo ziyovela. Nabantu abakhulu abafika la. Over tell you about ukuthi udonswe yini lapho. Kwaqa ngeneke. Indawo isithekile. Usethemtheni. Kodwa nje bayeza nje. Soze siyithole ngelinye ilanga le. Hallelujah. Ngoba yona ikhona le. Khona le. Soyithola ngelinye ilanga. Phakathi kwethu bazalwane. Angazi ukuthi anibazi abasakazi bokhozi nabecela ukuthi nezawuvele nibabone nje. Namba. Hey baby. Kipana maka one bezwe radio. One zozo sesho sikhwemeza ukuthi yini ukhwemeza. Sayoni sicela kwambokazi kuthiwa beshukana angazi ke mina wena wathi abathandani babenawo abeshukana labantu abeshukana bazothi siyambonga kakhulu uNkulunkulu sibonga ubaba Masikane nomama Masingane banale nto abanayo abantu base KZN sibathola ngomasikane shuthi ke mina sengiyohlala ngibhadala nje kumasikane ngoba noshaba daye ngamthola hayi. Ulinda ndaba, siyamazi ulinda. Uyeza kule viki, awushiyi khona. Ya, ngamthola ngayo, manje Masikane uthi commission njalo nje bathi. Engikhumbuza, kodwa le commission yakhe akusiyi once off. Ya, ihlala ikhona nje. Ihlala ikhona, manje ngoba ngithi ngawabhadala kwedlula athi hayi, akwenelanga wena uma ubona uma ulobola. Uyazi ukuthi awuqeda ukulobola. Uma ubona uba bezala ulokhu eshaya izandla ethi manje ndoda kumele uhlale njalo ukhiphile. Bazane siyabonga kakhulu sizocela ukuthi abafowethu Sipho Kampata uShandu kaNdaba bathi igumbi lani igumbi lamagwala sizocela bazosifingele uhamba nombukazi ke bathi inxele udoda bathi phaphela phezulu bathi bathi ulwandla lewelwa lwemelwa yizinkonjana ludoda umbukazi sizocela nje bazane basifingelele bazofika kahle sishumayele ngesizulu funeke ngiphume okhozini ukhozini ukhulu bathi sikhonjakhonja sosala alizwakala iphela la i-South Africa zwakala boSwaziland iSotho Botswana kuphika uBotswana zonke indawo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu babe phakathi kwethu. Sizocela ukuthi bazosibingelela. Angazi
ukuqala kwa. Nami amangala, yamangala, yamangala ungenzela gogo kuhle.
Siyabonga ke bazalwane, sizocela umfowethu sikunale, siqhomeze. Ake nishayele izandla phela.
Jesus Christ, I'll try to come from the Jesus Christ. What's up, my man? Jesu. Amen. Usibingelela bazalwane bonke sanibonani. Ayebo izandla zabantu abasha enkosini. Haleluya. Ngicela ukukhuluma isikhathi eside ke manje ngizothatha nje 4 or 5 minutes bese ngidlala phansi. Cause akukhona i-radio namhlanje. If le sisihloko engikhuluma ngaso bengizosibika isihloko noma ke ngikhuluma ngakho bengizothi it's okay to be different.
Yes.
it's okay to be different. Right now, abantu abaningi bangena emaphutheni because they wanna fit in. Bangena emaphutheni because if you want to fit in, kube ngathi awukho entweni kulezo ama peers akho azenzayo. But if ukhona into eyodwa ozoyizwa kulento engizoyisho njengamanje, yizwa ukuthi ngithe it is okay to be different. Abantu 1000 abantu abakhona kube wena ohluke wedwa ngokuhlala kulo Jesu wakho, iqiniso lithi it is okay to be different. Now before ngithole uNkulunkulu ngomntwana kaNkulunkulu osindisiwe, ayamthandayo kuphela futhi amsabayo uNkulunkulu, ngangeke abakhulumiye understand, that's why ikhuluma ngayo, because you end up having abangani abazokulida kwezinye izinto because nawe uyasaba. Uthole ukuthi uzoyakhulelwa uyintombazane because ufunde ukuqoma njengabo bonke abaqomayo kwi-crew yakho. But today ngizokutshela into eyodwa, it's okay to be different. In the book of Jeremiah, Jeremiah 1:5, lithizwe Nkosi, before I formed thee in the belly, I knew thee, I ordained thee, I sanctified thee. Igama lithi sanctified, it means set apart. Usho ukuthi ngaphambi kokuthi uNkulunkulu akubumbe esiswini samzali wakho, wakagcinanga ngokukwazi kona konke, kodwa wakwenza wahluka. So awufani nabanye abantu abakhona, ningazalwa umama oyedwa but akekho umuntu onjengawe. Leli teyanda langokuthelezi ngagcwala but akekho umuntu onjengawe. So why ufuna ukufana nawo wonke umuntu? Because the truth of the matter is, it's okay to be different. And if you can start understanding that it's okay to be different, uzoqhubisa wenza izinto abanye abantu abacabanga ukuthi ngeke uzuzenze. But when you understand one simple thing, that I'm not just like them, I am different. And it's okay, Thomas Edison, toya inventor, light bulb, ukukhanyisa ngawo lama light, a inventor yena. Thomas failed 1000 times as amukwakha I light bulb. Before adlule emhlabeni ukuthi yini ekwenze uqhubeke 999 up until 1000 ufeyila each and every time ingakhanyi. Akazange baphendule, waya emnyango walipresa lakhanya, walipresa lacisha. Kwathiwa unayo imessage ongayisho kuma-critics akho, kula bonke abantu ekade bekhuluma ngawe kabi ukuthi uhlulekile. I'm sure nonkosikazi wakhe wayengasa-understand ukuthi why would I have a man ezohlula kwenza into aqede sonke isikhathi eqede yonke imali. But it's because I'm different. It's because I'm fine now. And then you like to be like ngayo uthi nga bofaila kwami nganingi ngifundile ukuthi kule ndlela zo 999 engeke lakha kangalo leli bulb, kodwa there is one ezokwazi ukuthi khanye ngayo indlela 1000. Ungekho different, uyogive up ushiye. So as ikushaya izimo, if ungekho different, bakubuze bethi where is your God now? Because I understand ukuthi wena ubani, uzomshiya loNkulunkulu wakho uphume uhambe. Apostle Paul mayebhala, ebhalela ibandla laseCorinthe, 2 Corinthians chapter 6 verse 17, uthi do not be equally yoked with unbelievers. You should think as bopeli jokalinye nabantu abangakholwa. Ngoba iyiphi relationship ekhona phakathi kobumnyama nokukhanya? Iyiphi relationship ekhona phakathi kaJesu neThixo? Uma kuwukuthi u-end up wena ufuna ukuba together, ufuna ukuthi ube in a group nabantu, uzo-end up ube nabangani abawrong. And iBhayibheli liyasixwayisa ukuthi asingafuni ukuthi sibophelane noma sijwayelane nababi. Because ukhuluma uthini nomuntu omubi? Just because ubone ngathi uzoba isolated, uzobe ngathi wedwa, uzofuna ukujumpa uye khona. Sengivala. Romans 12:2 uthi, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Uthi uPaul singenzisi okwezwe njengoba lenza, kodwa masishintshe ngokuthi siguqule senze zibe zintsha iy'ngqondo zethu. In other words, if you want to do something different, the first place is to renew your mind. If you want to do something ehlukile, isteps zokuqala ziqala ekuthenini urenewe ingqondo yakho. If you can renew your mind, you can change everything. Abantu abaningi babelieve ukuthi i-change iqala ngaphandle, but i-change obuyane effective, i-change eqala in your mind. As the man thinketh in his heart, so is he. You are what you think. You can win. The first place always to win a coin badly is in your own thinking. And the very first place always to lose a coin badly, it's in your own thinking. Right now, if you want to change your ways, you first have to change your mind. Like I said, the only difference is the mind. If I were to take your mind give a makelade wako, a new person can live in that body. Because to say umuntu ongenanda ba skin sake, ongenanda ba nkulu bakhe, because ingqondo yakhe iguguliwe. The first place to win the battle is in your own thinking. Ayimuvela ayibuka in a line on the quote ayithi, a bird and a fish can fall in love. But if they do, where will they live? Because a bird idinga umoya to live, and a fish idinga amanzi to live. If loyo habe ucheck ubheki wakhe emanzini, lokhu okuyimpilo, that is life giving, ufish, but ukumbulala yena uqobo. Nanoma ezophuma phakathi emanzini ethi uyangaphezulu emkhathini, eyobheka inyoni, lokhu aphuma athi uyakukho, kuyikhona ozombulala, kanti lokhu akushiya phansi kuyimpilo, ukujwayelana nababi. Kubulala in character and with Pata. And because it was in the sister out there.
Swami, Babu Shenge no mama, Bama Siga no mama Sigane, Bueno Kun Babma Sondo, Nabonka was another corner, Ubuholi Bivanda, about who was Pachinum Sindola, Ubu Tula Magu, we didn't give us a bar. Ah, Sesh my own police. Go to Shire Pans and Tap Lady Band and Lum for Swano. Don't put the Swano. Much better, Jim. William, don't put swag. In umlayers or jump fish and see a bomb of Zabano Baconella, Pamba Gulungo. Lum Tulo, Emu Tabele Lio, Uncomposing Dr. Nedi Lana, Emu Pet, O Pet, Baltan, the Bandi Ted, Ited, Baltan, O Petro Nedi Lana, Uma, Seven Gay Needle, which is Mimbo Pile. Who said it again? Oh, yeah. Who's one in Dombas? It's Dombasan. Never call. It's Dombasan. I wish I turned in love. Yeah. Yeah. Dombasan indeed. Yeah. I won't ask me. It's what I never call. In King Ayak Azabonagan, you go for a salad again. Oh, yeah.